Kuna wale left room.
Na kituri leo unabaki